e tangata poto pōne ke neke te tai e noho ana, i roto te tai vaarua, i roto te enua. A very short, small man lives in a hole in the earth. Kāre I te ngā ikino, kāre I te ngā I repo, kāre I te ngā I māu, kāre I te ngā I ki I te au toki toke, I te au mā kino. E kāre rai ake, te ngā I marō, kāre e apinga I roto, no te noonga e te kaikaianga. It's not a place, it's not a bad place, not a dirty place, not a wet place, not a place full of worms and bad smell. It's also not yet a dry place. There is nothing inside for sitting and eating. E wa'arua no te taitanga poto pone ke nike. Ai te anga e ngā I maru huma anaua. It's a hole for a very short, small person, meaning it's a place for just gentle comfort.